Kua puta I te kāwanatanga, he whakataunga pūtea hou I mua I te pānui tangamai o te tahua pūtea, hei tēnei wiki nei. Kei te kōkiri hia e rātou he pūtea hou, pūtea nui hoki e haumaru ai ngā whānau me ngā tamariki. Kua whakatahangi atu e rātou te whetū 16 miliona tāra. Arā, hei whakapakari I ngā ratonga whakaruru hau whānau, he pikinga 30 ōrau tērā. Ā, ka tuku atu taua pūtea I roto I ngā tau e whā ki ngā ratonga kotahirau 50. Nā, hei tā Te Okiwa McLean, kei te mihia tēnei pūtea hō e tētahi ratonga whānau o te tonga o Tāmaki. Engari, e hiahiana rātou ki ngā tai pitopito mō tēnei kaupapa. Kia te huri ake tātou.
Ae rā kua puta, te kōrero.
I am announcing a nearly 30% increase in baseline funding for 150 agencies, half of them refuges working on the front line with victims and perpetrators of family violence every day.
Ahakoa e whakapono nui ana te āpetihana, nā rātou kē te pūtea whakangao I tuku ki te rāngai.
I would disagree. I would say that our government provided additional funding. For example, the Women's Refuge got additional funding in 2016. Toa Nest got a boost in 2016 as well. They are frontline services that are providing services in family violence. But as I say...
E a mine ana te ratonga o Saifa Aotearoa I te pikinga tahua. Ko tā rātou he whakarato I te hunga kua pākino tia e te tūkino ā whānau. I te rohe o Tāmaki ki Franklin.
We're here for to listen, to help, to support. It's not just in the DV world. I mean, I just had a mama who's just had a newborn baby and she's coming to see the doctor, and then the doctor whips it and says, Raywan, we have this mama who doesn't have any nappies and the baby is a newborn. Now, we don't provide that service, but I said to everyone in the staff, I went in and said, hey, everyone got $5, and everyone put out $5. I went, kia ora. And I went to the mama and said, hey, I know you're going to get your baby some nappies. And she was, like, overwhelmed. And so it's been able to provide a service that we can just to help anybody.
Rā atu rā mai poke ana tō rātou ratonga e te mahi a te tangata, me te whakapono o bāna me aro tētahi wāhanga o te tahua ki te Māori, inā kei te kōmata o te rangi ngā tatauranga a te Māori I tēnei rāngai.
It's not easy, and I hope that those of us who do the mahi get a slice of that pie, and those that are out there that are getting funding, who aren't doing the money, that the government actually have a look and look at the statistics.
Engari, ko te māharahara o tēnei ratonga, ka tō haina ngā pūtea nei kihea.
I only just got audited this week, and that was on Monday. And so on Monday, I was being told by our MSD, beautiful community funding advisor, that they didn't have any idea of what was happening because it's still under review under the DV space. And then we get the announcement today of the budget.
I kōrero tia hoki te tuakokatanga tamariki, kaore kore ka putano he tahua hei te wiki e tū mai nei, I nā koto te premier hiahia, kia heke te tuakokatanga tamariki, mai anō, mai anō. Te Okiwa McLean, te Karere.